kusatira kugendedwa kwa president kuchikwawa a Malawi ndizomvesa chisoni kunena kuti a Richard Chimwendo Banda asongesa achinyamata okwana 300 kuti achose maflagi a Ford. Inu mudziwa a Malawi kunena kuti chipani cha Ford chikuchitisa convention yao kulilongwe. Tikunena pano anyamata okwana 300 apezedwa kuti kumadzulo kuno achose mbendera kapena kunena kuti makaka ose afodi mu mzinda wa Lilongwe. Ndindale za mtundu wanji zimene IMCP mukupanga. Ndi dziko lanji limene munthu ungakhale weka opanda angakhale nzako. Izi nzodabwisa kwambiri. A Malawi tikamanena zokhuzana ndi nkhondo timanena zinthu ngati zimenezi. Kodi afodi akaona anthu amene akuchosa zimenezi? Ndikupsa mtima, ndikuyamba kuthamangisana. Zosatira zake zikhale bwanji. IMCP zimene mukupanga ndi zinthu zokhumudwisa mtundu wa Malawi. Ndipo MCP imene inaliko kale si MCP imene iliko lero, yopanga zinthu mwa chimbulimbuli. Tikunena kuti ndawi imene mukukambirana anyamata amene mukuatenga ndikumaso nkhani sawo, ena atusakumakhala anu, ena akungofuna kuti azimva kuti kodi kukuchitika chani. Ndizomvesa chisoni mudziko limene tikutira democracy. A Richard Chimwendo Banda omwe akudikiraso kuti ayankhe asidedi mayankho kuti china kupangisani kusakwera ndege, anakuuzani kuti musakwere ndege, ndege ya zaza ndi ndani, chikhalire nicho ndege ija munayeneka kukhala anthu 19. Polingalira yankho loti mwapase asidedi kapena Malawi, mukupitizabe kunkankulakwisa kukasonkhanisa anthu 300 kuti achose mbendera za afodi mu mzinda wa Lilongwe. Achihana akulakwirani chani? Afodi akulakwirani chani? Kumbukirani kunena kuti ili ndi dziko, kuna alituka muzo amene amatindu wa muyaya koma lero alikuti. Tizikumbukira kunena kuti mipando imene tikazachokapo zimene tikuwapangira anthuzi, musaiwale kunena kuti mmakhala mu community ya anthu. Mukasachoka mboma okutetezani enawo simuzakhala nawonso pafupi. Muzidalira zifwamba zimene mmaenda nazozo, mafuso amene onda amene muziyankhe. Ndizokhumudwisa chigawo cha kumama kuno a Malawi kukuuzani kunena kuti munthu amene anakana kukwera ndege mundegemo muli malo anthu ena 9, iye anauza anthu kuti yazaza. Anamuuza kuti ndege ya zaza ndinda. Momoti alingalire mafunso ndi mayankho amenewo, akubweranso ndikumaka atolera achinyamata kuti asokoneze ngani zomvesa chisoni. This is breaking news on Rimpopo FM. Afodi pangani chiganizo kuti muteteze makakanu mu mzinda wa Lilongwe. Rimpopo ndi kabla litajwa. Program ya kumamawa, breaking news. Kateronso pari mpopo tisiane pomwepa tikumane ntawina pali nkhani zina zabwera anthu ena akunamizira kuti ndi adotima aloaloa mu mzinda wa Lilongwe kumatolera ma ID. Tibwere tiitamba zulezo nkhani imeneyi ndikatero ndapita